mukobwa ujya mu hunga naje kubibereka ukeneye kwereka yuko abakobwa mukomeye suko none aha ntukinyenye ko acha meso wawe cyangwa rusokuru wawe wewe byereka bano bana ati je ujya mu hunga murusha DJ dakika moja Tuwasabe mwegeri nyuma gatoyi.